viewers, welcome to our online Sunday service. May I invite you all to tell us where you are watching us from in the comment section. This month, the month of November, as Brother and Christ Church Lobe Mula, we are talking about Thanksgiving. This is the month for Thanksgiving, and we want to thank God for everything that He has given us. So this is the month of Thanksgiving, the month of November, here in Brother and in Christ Church Lobe Mula. As we want to give thanks to our Lord Jesus about everything that He has done to us, today I just want us to share from the Word of God, from the book of Luke, chapter 17. Our topic for today is being truly thankful unto God. Ukubonga ukuqotho kuNkulunkulu. Ngizathi ngibale khona. Sikhangela being truly thankful unto God. All what we are saying is we are going to talk on about two points. On number one, we are truly thankful unto God because of our desperation in Christ. We have to be desperate for Christ. And then number two, we are being truly thankful because we are interested not on the gifts but to the life giver, to the giver himself. So I will read from Luke chapter 17 from verse 11 to verse 19. I will read. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men had leprosy met him. They stood at a distance and called out with a loud voice, "Master, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, he came back praising God in a loud voice. He threw himself at the feet of Jesus and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 men cleansed? Where are the other 9? Thank you so much. That's our reading for today. Bazalwane, into engifisa ukuthi sikhulume ngayo namhlanje yikubonga okuqotho esingathi nxa simkhangela ubaba uNkulunkulu sikhangela emuva ukuthi uJesu usithethe ngapi. Namhlanje silapha sithanda ukuthi simbone ubaba uNkulunkulu. Lapha esibala khona sihlangana noJesu ehamba esiya eJerusalema lapho ayeza kufa khona, lapho umsebenzi waseCalvary owawuzapheleliswa khona. UJesu simbona efika kwelinye idorobho eliseduze leSamaria, idorobho elingaqanjwanga ukuthi laliyiliphi, kodwa kuthiwa wayeseduze leSamaria khona eqonde eJerusalema. Kuthiwa wathe phansi kwalo umuzi, kwasekuqhamuka kuphambi kwakhe amadoda angu-10 ayelobulepheru. Ubulepheru lobu kanti singathi kwakungumkhuhlane onjani? Ubulepheru kuthiwa kwakungumkhuhlane owawukhumuza umzimba. Kuthiwa kwakuqalisa nje kungani kuliqhuku elikhulu elingaphakathi kweskini. Iqhubu lelana likhule ebese livuleka. Lithi ngenxa lingavuleka liqalisa ukubhibhidla. Lithi nxa lingabhibhidla iskin sesiqalisa kumbe isikhumba sesiqalisa ukuthi sikhithike.
kwakungumkhuhlane ongemnandi kwakungumkhuhlane ongemuhle kwakungumkhuhlane futhi othelelwanayo okwakuyikuthi nxa ilunga lemuli selibanjwe yilo umkhuhlane imuli yayikhathazeka and futhi kwakuvamile ukuthi khona nxa umuntu wayesebonakala elalo umkhuhlane wobuleperu kwakusekusaziwa ukuthi ikhona into ayenzileyo kukhona okubi akwenzileyo uselalo umkhuhlane ngoba ethukiwe kwakuyinto ababeyicabanga kumbe ababeyazi ngoba beyazisa ngaleso sikhathi amen bathandekayo so umkhuhlane lo kwakungumkhuhlane owungelula kwakungumkhuhlane onzima kakhulu so sisizwa kuthiwa kwakulamadoda la ayengu-10 ebulawa yilo umkhuhlane besendaweni kumbe edorobheni elaliseduze lesamariya kuthiwa khona ujesu esahamba bahle bakhenceza kuthiwa babesiba lokungamabhera okuthize ababesiba lakho ukuthi bengezwa abantu mbe bayakhuluma bahle bakhenceza amabhera la batsho bathi khona leprosi bamemeze ilizwi elikhulu ubuleperu kuze lo ozwayo odlulayo kuleyo ndawo ahle agijime ahambe avele angami ngoba umkhuhlane lo wawuthelelwana kwakusithi wonke umuntu njengoba ngisitsho owayedlula kuleyo ndawo wayehle abezwe ibuke naba bantu basebenotifying basebetshengisa ke ujesu ukuthi bona balobuleperu ujesu wasebabona ethutsha ekhatshana ukuthi abantu laba yilabana abalobuleperu kwahle kwenzakala kwahle kwaqala khona indaba emangalisayo kwahle kwaqala khona isimanga esenzakalayo saze salotshwa lezwini lenkosi unkulunkulu simanga bani esenzakalayo kuthiwa abantu laba babezwile ukuthi ujesu uzakwedlula kuleyo ndawo esiya ejerusalema bahle bayahlalela duze lendlela lapho ababezadlula khona ukuthi ujesu ayezadlula khona sikhumbule ukuthi ujesu nxa ehamba wayehamba namaxuku amaningi so bahle bayahlalela duze lendlela lapho ujesu ayezadlula khona so ujesu ebabona-ke laba bantu ababegula uleperu ujesu wasekhulumisana labo kuthiwa ujesu engakhulumisani labo kuthiwa bakhala ngelizwi elikhulu bathi nkosi sihawukele kuthiwa bakhipha amazwi bonke bazama ukumemeza ngelizwi elikhulu ukuthi nkosi jesu sihawukele sikhumbule ukuthi ngithe khona mina umuntu owayelobuleperu inyama zazihlephuka ilizwi lalo lalintshintsha ngenxa yobuhlungu ukukhuluma kakhulu kungasavumi kodwa ujesu wabezwa abantu ababememeza out of desperation ababememeza belomumo othile obuhlungu laba bantu begula lo umkhuhlane leprosi babevele omunye umuntu owakathi etshumayela wathi babevele sebezingcwabe bephila ngoba besazi ukuthi ileprosi it's a matter of time nje kuyisikhatshana nje ukuthi umuntu nje ahle azedlulele emhlabeni yikho-ke nxa besizwa ukuthi ujesu uzadlula khonapho ngithanda i-attitude yabo umbe ingqondo yabo umbe indlela abakhangela ngayo ujesu ujesu bamthatha njengomsilisi babezwile ngezimanga zikajesu azenzayo bamthatha njengomsilisi ukuthi nangumsilisi ezodlula lapha we will not miss the chance because of our desperate situation we will not miss this chance jesus is going to pass by jesus will pass by just here ujesu uzakwedlula khona lapha therefore we will not miss the chance regardless of our situation kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unjani kungakhathalekile ukuthi thina lokhu esikugulayo kumbe lokhu esilakho asoyiyo ngxenye yemuli kungakha sikhathalekile ukuthi asakwanisi ukuthi sidle labanye mgano munye asanelisi ukuthi sibe le-fellowship lezihlobo zethu ngalo umkhuhlane kodwa phezu kwakho konke but Jesus is going to pass by. We will not miss the opportunity. Asisoze sekela ithuba lidlula ngoba uJesu kuthiwa uyadlula uya eJerusalema and Jesus wayesekhulumile ngaphambilini predicting his death ekhuluma ngokufa kwakhe eJerusalema. Bathandekayo sengathi kungahlala kimi lakuwe ukuthi ngaso sonke isikhathi kasinga waste ithuba. Let us take every minute to worship Jesus. Khathesi uJesu esakhonzwa akesimlangathelele khathesi uJesu kusakhonzeka. I-point number one engithanda ukuthi ngikhulume ngayo ukuthi ukubonga okuqotho kusukela ekuthini umumo wakho uJesu ukufice ungaphi kwakhona. Sibona ukuthi uJesu laba bantu bathi sebekhalile ngamazwi ahelezayo babakhala bathi Nkosi yiba lo musa kithi. Kuthiwa uJesu wabaphendula wathi khona hamba nini liye kumpristi kumbe ngezinye indlela ngamazwi ethakathesi wathi hamba nechurch kumfundisi liyemtshengisa ukuthi seliphilile. Kuthiwa abazange bathandabuze, abazange babuze lutho. They believed in their heart ilizwi likaJesu. Kuthiwa besanya kumpristi bazikhangela babona sebephilile, ileprosi ingasekho. Nxa indlebe kuyukuthi isiye yahlephulwa yileprosi, indlebe yayisikhona. Ilizwi nxa kuwukuthi laseliqedwe yileprosi, ilizwi elitsha laba restored. Nxa kuyukuthi kumbe isandla kwasekusela amathambo ngoba kuthiwa ileprosi yayikhukuza inyama kusala amathambo esegcekeni. Nxa kuyukuthi kumbe amathambo ayesegcekeni kuthiwa bazikhangela bazibona sebebucwele bucwele sebephilile sebebahle bathokoza baqhubekela phambili bahamba baya kumpristi. Kodwa indoda eyodwa one kumsamariya kuthiwa wama. He stopped as much as Jesus stopped and listened to the voices, to those desperate situations ezabantu abangu-10 begula umkhuhlane onzima ongelaphekiyo. Kuthwale indoda yama yathi khona yebo umpristi kumele ngihambe, it will have to wait. Yebo kumele ngiyebona ifamily kumele lokho kume. Yebo kumele ngiyethokoza nabangani ngibatshengise ukuthi sengiphile kangakanani, lokho kumele kume. Kodwa kungamelanga kume yikuthi ngibuyele kuJesu iNkosi yami engisizileyo engelaphileyo ngiyebonga. Amen. Isihlobo sami, sikunyanga yokubonga, we are in the month of thanksgiving. Kuthiwa wathi konke nangcono kume, wakuyela. Kuthiwa wathi efika kuJesu waguqa phansi waziwisela phansi wathi Nkosi ngiyabonga. Amen. Isihlobo sami, wathi Nkosi ngiyabonga. Ukubonga okuqotho kuyikuthi uJesu ukufice ukuwuphi umumo. Isihlobo sami, angazi ukuthi uJesu kambe usifica ngalesi sikhathi ese-COVID-19 sikuwuphi umumo na. Abanye bethu siyagula kodwa sihlala ezindlini kasifunde ukuthi kumbe ukuthini, hayi kodwa emchoveni le mabhasini siyabonakala, le town siyabonakala. Isikhwebo zami ezithandekayo, ngicela ukuthi ungezwa ubuhlungu, ungezwa usizwa ubuhlungu ngalokhu engikutshoyo. Just wela phansi khonapho khona khathesi, guqa phansi enyaweni zikaJesu, umbonge ngalokho akwenzele kona. Umbonge ngokukwenyula ku-desperate situation yakho okuyo yona. Amen. Isihlobo zami, ayasiye kancane kulaba abangu-9. Kuthiwa laba abanye abangu-9 basuka bahamba. abazana baphenduka kuJesu. Sizwa kuthiwa baqhubekela phambili bahamba. Ngiyazibuza engqondweni yami ukuthi kambe nxa bongababuza kumbe nxa babengahlangana velo newsman ababuze somebody else ababuze ukuthi kanti lisikisiwe yebo, did you go back to Jesus and thank him? Angazo benganika zizathu bani. Omunye ngxenye wayengathi, mina ngisiliswa ngumpriest ngoba uJesu uthenywe kumpriest. Engxenye omunye yathi khona, mina uJesu nje bathi ngihambe kuphela kumpriest. Engxenye omunye la yathi khona, no, ifamily yami mdala ngayigcina besinja ngiyabona umama labantwana nkhaya. Omunye engxenye umzekeliso la yathi khona, mina besinjahe ukuyabona i-girlfriend yami, i-boyfriend yami, babangani bami kumbe besinja ngiyabona i-business yami. Siyilabo abantu abangu-9 yini? Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngikutshele ukuthi uJesu uyathokoza ngenhliziyo eqotho elokubonga okuqotho. The heart that is interested to the giver. The heart that is not only just interested to the gift. Angithemba kuyezwakala. UJesu uthokoza ngenhliziyo elangathelela yena, engalangatheleli kuphela izipho nezibusiso ezivela kuNkulunkulu kumekho napho. Kuthiwa lo ubaba wayengumSamariya, engxenye futhi bese behamba sebesiya kumpristi ukuthi bayitshengisa umpristi. Engxenye ubaba ngabe wayehambela lekucineni ngoba engumSamariya, amaJuda bengabantu abaphezulu abaqakathekileyo ngoba bona amaSamariya ayeyi-mixed blood, bengabantu ongasoze utsho ukuthi umhlobo bani, kuthiwa amaSamariya umhafu mJuda ahafu mCanaanite, bayaqala eSamariya, yikho kwakuthiwa ngabantu aba-mixed blood. Engxenye ungabe ungomunye umuntu lawe uzitshela ukuthi ngasumuntu walutho. Engxenye ngabe ungomunye lawe ozitshela ukuthi maybe this and that. But let me give you a word of encouragement today. Being a truly thankful person, umzalwane olokubonga okuqotho, he is interested in God. Ukuthokoza kwakhe kukuKristu, that is my point number 2. Ubonga ngoba ulangathelela, ngoba uqakathekisa uKristu ngokwakhe. Hayikhona lokhu engikuphiwayo, lokhu engikuphiwayo ngenxa yokuthi ngiqakathekisa yena, ngizakhumbula ukubonga. Laba maJuda bona ngithi vele kuyaziwa ukuthi kwakuyisizwe esikhethiweyo, kwakuyisizwe sikaNkulunkulu. Nxa sekuthela bahambe kumpristi konke kuphelile. Kodwa lo owayezibona esilela, owayezibona engabalelwa, wacabanga ukubuyela back ayokuthi, Nkosi ngiyabonga. Sengathi namhlanje kuseni bathandekayo, uNkulunkulu angasifaka inhliziyo yokubonga. Ayikhona kuphela sibe lobuso bokubonga, kodwa uJesu is interested enhliziyweni yomuntu olakho ukubonga abe sesuka esenza. Njengalokhu siku-Thanksgiving month eka-November, kuyisifiso sami ukuthi bazalwane bathandekayo simbonge ubaba uNkulunkulu, sithi reflect back, sibone ukuthi usithwale okungakanani, sibone ukuthi usikhiphe ngapi, sibone ukuthi usithwele amazinga angakanani. We were desperate of him. Wasiveza eyinkosi ethembekileyo, inkosi elosizo, wasisiza. But now thina sesisehluleka ukubonga futhi. Engithanda ukuthi ngikutshele khona mzalwane wami ukuthi asibe nenhliziyo yokubonga. siqhathe ngisuka ngiyazi lawe lawe futhi and lawe futhi. You always thank God. Keep it up my brother, keep it up my sister. Qhubekela phambili mzalwane ngokumphonga uNkulunkulu. Singamphongi kuphela kusalele emazwini, kasimbongelanga lokhu uNkulunkulu asibusise ngakho. Amen. Isihlobo zami, kunjenje khathesi isikhathi se-COVID-19, ake simbonge uNkulunkulu ukuthi siyaphila kuze kufike lesi sikhathi, and ngikhona sisazaphila, so that we will live and declare the glorious presence of God in our lives. Singapheleli khonapho kuphela. Lesi sigaba esikuso kulabazalwane labanye abaningi abalahlekelwe imisebenzi, kulabanye futhi abangakwaziyo ukuthi abantwana bangabathini, izikolo yebo zivuliwe here and there, abakwazi ukuthi bangathini. Kulabanye abadla kanye ngelanga. Why can't you thank God? Ngokuthi ucuphe isitsha sakho kube ngumnikelo wakho kuJehova. Cupha isitsha sempuphu kube ngumnikelo wakho kuJehova. Khipha ibhakede, khipha isaka, thenga i-50 kg, thenga i-5 kg eyempuphu, thenga ichukela, thenga isawudu, thenga amafutha, ichukela konke and so forth. Indumba ubise endlini yenkosi ukuze kube lokudla kuyikubonga kwakho kuNkulunkulu. Sesizakwedlulisela kulabo abazalwane bethu abakuswelayo. Mina ibandla ngilazi kulibandla elimponga uNkulunkulu njengalelani ibandla lasendulo okuthiwa phakathi kwabo kwakungela oswelayo. Phakathi kwabo kwakungela oswelayo. Umfelokazi wayengasweli, aba-vulnerable abantwana abahlala be-border charged homes, kwakungela oswelayo. That they shared everything in common. Why can't you go back to the first love of Jesus Christ? Uthando lwethu lwakuqala simbone, sitshengise langezenzo, sitshengiswe langokukhuluma, langokuhamba ukuthi ukhona osenzele umusa, osikhiphileyo out of our desperate situation, wasenza saphila. Namhlanje izinto ziyasihlambela, siyaphefumula, silakho konke, silakho. Simbonge uNkulunkulu ngakho khona lokho olakho. Zihlobo zami ezithandekayo, ngemva kokutsho la amazwi ukuthi ukubonga okuqotho kuya ngokuthi uNkulunkulu ukufice usemumweni ongakanani, ngomweni onjani. Uyambonga uNkulunkulu unike ukubonga kwakho okuqotho, because you are not only interested to the gifts, but you are interested in him, in Christ Jesus. Isikhathi sakhathesi bathandekayo, sifuna abantu abalangathelela umlimi. Isikhathi sihambile bazalwane, kade sezwa kuthiwa uJesu uyabuya. UJesu uyabuya, uza kufica ulokhu uqhilile, uhlezi, ukhona lapho okhona. Zihlobo zami ezithandekayo, sisambonga uNkulunkulu, sisambonga uJesu ngalesi isikhathi. Asazini njalo sazise nini ukumbonga uBaba uNkulunkulu. Sizathatha leli thuba sikhuleke ukuthi iNkosi yomusa sengathi ingasifinyelela lapha esikhona. Kukho konke esistruggla ngakho okusenza ukuthi singaboni. Kukho konke esingena phakathi kwakho othi nxa ntyangona uyicabanga uzibona ukufotholela okunye ukuthi lokhu kwenzakala so because uzibanga uthe. Ngicela ukuthi sithi pray together and invite our hearts unto the throne of grace this morning. Sisinxuse ingqondo zethu sizifake esihlalweni sobukhosi, sikhuleke enkosini enamandla. Ngemva kwalokho ebese simbonga yena osenzela konke. Asikhulekeneni. Babe, egameni lenkosi yethu Jesu, nanguthina lanamhlanje babongcwele egameni lenkosi yethu Jesu ekuseni. Nkulunkulu wami othandekayo, siyazidela ebukhoneni bakho. inkosi sihambile sangakuboni kodwa namhlanje siyabonga ukuthi Jesu khona ukusisiza siyabonga ukuthi uNkulunkulu omthandekayo dwala lensindiso uyasikhumbuza ukuthi sikubonge ngaso sonke isikhathi Nkosi encwele sihambile sangahambi kuhle phambi kobuso bakho babona amandla wonke salibala ngegama lenkosi yethu Jesu namhlanje siza kuwe sithi Nkosi sithethelele ekwenzeni konke esingakwenzanga babona amandla onke lalokho esikwenzile okungamelanga ukuthi ngani sikwenzile babona amandla wonke siyazidela kuwe njengebandla lakho sisize Nkosi encwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen Pastor Mamathandekayo Ngithanda ukuthi nginike ukubonga njalo futhi ngisho ukuthi maybe uyafisa ukuthi unikele on our screen khona lapho zikhona indlela zokunikela njalo uma ufisa ukuxoxisana lomfundisi khangela ku screen sethu khona lapho zikhona inumbers zabafundisi bethu abangaxoxisana lati njalo futhi silayo iwebsite yethu naso khona lapho futhi njalo ku screen uyangena khona lapho ku website ukhangele esikwenzayo and then siyafika lapho okulendawo ukuthi wa donate khona ukusekela umsebenzi kaNkulunkulu ngalesi sikhathi sobunzima if you want to sow the sword in the word of God you want to sow the seed endlini yeNkosi uNkulunkulu just do that everything kukhona khona lapho njalo we are going to launch our website inkosi siza sizabe sixhumana emoyeni inkosi yomusa ibe lathi sonke amen